semaphandleni lamhlanje sixoxa ngamalungiselelo okulima baningi asebeqalisile ukuphendula umhlabathi lo kuvusa uthango lwamasimu abanye ngabalungiselela ngendlela ezitshiyeneyo kuhlelo silomnumzana Difa Dube yena othengisa amathalakita amancane alamaviri amabili nangu echasisa ngalamathelakita
noma umntwana omncane ole-13 years uyenelisa ukuthi awusebenzisele umthina umthina olula kakhulu ukuthi uyenelisa nje uhambe ubambile nxa ungathatha nje inkomo uzikhiphe uziveke eceleni ubusuthatha umthina nje ufake emuva laphana sekuwo odonsa ikhuba uhambe uzibambele ikhuba leliyana uhambe uyazihambela nje kodwa awusunduzi awuyenzi lutho wena okwakho zibamba njalo kukhona omunye ohlukeneyo ukuthi uyakwanisa njalo ukuthi uthingi olesitulo isitulo lesi uyahamba uhleli kuphela phezulu laphana umthina uzenzela wena okwakho nje ukuthi ukuqondise uhambe ulime endaweni leyo efuna ukuthi ulime kiyo njalo lokuqondisa nje ikhuba lakho ukuthi indlela olima ngakhona ingabi indlela ehamba iteka isiya le nale kodwa ngumthina osebenza lula kakhulu njalo ngumthina osebenza ngendlela enhle kakhulu
kudingakala ilayisensi yini ukuthi ube layo ukuze utshaye
lo umthina babunkomo akudingi ilayisensi akudingi ilayisensi ngumthina ngoba kakhulu okwesitulo lokuyana ngokukuzikhethela kodwa khona ikakhulu ngumthina ukuthi uhambe ubambile njengekhuba uhambe ulandele emuva wona uyazihambela wodwa akudingi ilayisensi ngumthina esingakuthatha nje sikufananise mhlawumbe sithi njengomuntu oyabe edinge into efana le-generator
ngamakhuba ukulima kuphela kumbe ahlangenelela okuhlanyela kumbe lenza konke kokubili
lumthina lo wenza imisebenzi eminingi kakhulu baba unkomo njalo imisebenzi ejabulisayo into ongayenza ngayo lemthina nxa ufuna uyenelisa ukulima uphinde nxa uthi uthenge le planta yakho usungathatha iplanta uyifake kuhambe uhlanyela ngawo lomthina kubuye njalo nxa ufuna usungakhipha iplanta laphana ufake umthina wokuthelezela i-fertilizer nxa kuwukuthi ufuna ukuspreya amakhemikhali mhlawumbe uhlushwa izibungu especially kulaba abenza ama-irrigation uyenelisa ukuthi uthenge ipump ongayifaka laphana phambili laphana ukuthi nxa uhamba uwufuqa uyabe uhamba uspreya indawo yonke noma ufuna ukuwenza ukuthelezela usebenzisa ama-sprinklers uyenelisa njalo ukusebenzisa leyani ipump leyana ukuthi uthelezele ama-sprinklers uwenze umsebenzi omuhle kakhulu noma nxa ufuna njalo uyenelisa ukuthi uthengele okuyinqolanyana kwakho okuncane okuyinqola kwakhona siyakuthengisa lakho uyenelisa ukuthi uthathe inqola leyana uyifake nxa siyathwala amabele akho emasimini uyisebenzisa wona loyana umtshina ukuthwala amabele emasimini kule misebenzi eminingi kakhulu amaviri lawo ahambayo kulabantu abalima izilimo eziningi ezihlukeneyo nxa kulabanye abalima izinto ezifana le-wheat into elinywa endaweni elichaphoze kakhulu amaviri akhona ale nhlobo ezimbili kulamaviri awerabha ayiho asetshenziswa kakhulu ezikhathini eziningi kodwa kube sekuba namanye ongazithengela wona nxa ungabe ulima izinto ezifana labo-wheat noma ulima emachaphozeni amaviri awensini so ngumthina onemisebenzi eminingi kakhulu njalo imisebenzi elihle kakhulu babunkomo
abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola kuyiphi imininingwane
bangithola kunombolo zami ze-whatsapp ezithi 0044786569977 ngiphinde njalo inombolo +44786569977 bengamangali ukuthi mhlawumbe besiza ukuthi inamba yaseNglandi noma kuyinamba yaseNglandi kodwa imthina le ithina enceda abantu njalo esiyihambisa ekhaya eZimbabwe kanye
lolo ke bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Difa Dube yena othengisa okungamathalekita okuncane nje okokufuqa ngokwenu-ke balimi lilungiselela nje ukulima.